Papa. What is going on? Tambua tu. Sisi hapa. Naita tani merudi kwa system.